Gomora!
Short time, Gran?
Ah, yeah, young kid, dear Banga Santa.
Oh, who keep people, Mrs. Shile, anyone?
Wengani, daya phi ikoni po la wen.
I know time I ikoni po ikona baba cha. Hela the promote job creation.
Uthi ni kengo baba wako.
Baba mi.
Bayazo shom ba kola bogo tu baba wako yena lo malape roboti ndela se Christian.
So baba e robot e
Christian. Yebo azaphathe ne airport elibhaliwe ukuthi terrible life horrible what ugly kids I need donation.
Nihle kantoni nizomamela lo tamkhulu ke ukunani
futhi ayiphele lapho sithi nadlula ngenye imini simbone phethu usana shene nelithathapi ngoba umama ko washo ukuthi yena wavala
usa umama
akusana hey uma wakuhamba khuluma yonke le Gomora le
yazi hayi dadu zwithi hayi zindana sozithatha yonke abantwaneni
yaqolisa thishela ukuthi le ngane le yadelela le iyona le yaqale yonke lento
uyibeka kakuhle uthi ingane wenza into wrongo ewe kodwa unalungelo lothetha into uzithetha yokuyi
ngiyaxolisa thisha
khona okunye ebengifuna ukukhuluma ngakho ulibalo yaqala futhi
cha akuyena Mr. Libalo cha
Sibongile ngithe ungasaba ukukhuluma nami angabe khona inkinga mntanami
yebo makho akuyena Mr. Libalo I promise you
le ndaba ihlukile imayelana nobaba kwenzani ubaba khona into engibonile esikoleni abuyelana noMadikizela ngishilo
mama
ngishilo Sibongile
akuyena Miss Madikizela akangeni ndawo ma I promise
zombulala ubungani uma yohlazana nami lapha esikoleni ethi uyasebenza
ma akuyena akuyena Miss Madikizela babungani akachithi
uyaklina uyaklina klina
Angithi uthe uyisupervisor.
Hmm.
Mina ke ngambona esikoleni ngihleli nabo Asanda noThiyamo noGugu and thina simbonile. Benga supervise ma uyena ocosha amaphepha eklasini nasegroundini.
Bwana wami. Ungandlwala. Hayi Sibongile. Ukubonile ukuthi umbonile.
Gomora.